aiki dan fita alquran tunda gudun ta kulle arewan ya kowa ya ci kowa shi wallahi
I'm going to go to the house.